Bárbara.
Ay.
Era tugezaakozaganga omukwano oba okwagala kintu kirungi okwagala. Buli omu banga temweyagala kiba kizibu. Mbadde njagala kwogeramu nammwe lwakuba bategeeza nti mwandiweze mwere mwere
Yes.